sio ngumu kutizai, tusikwende tukislide. We can boogie through the night. Take the love that I'm alive. Two fingers in the sky. Kucha kumi to the side. Sio ngumu kutizai, tusikwende tukislide. We can boogie through the night.